kindly, nawaomba, let's like the video guys. Like the video so that you could recommended watu waweze kujoin waone pia. Our pastor akifunguliwa, tumwashe msaitan.
Thank you.